apha ke sicelwe uba sigraph okanye sibeke u-y is equal to log base 5 of x kwigraph yethu. So mosike sicinge ukuba le nto ithetha ukuthini. Le nto ithetha ukuthi u-y ulingana no-5 onyuswe ngepower ethile sifumane u-x. So uba singayibhala ke le nto mhlawumbi ngolunye uhlobo, mhlawumbi ngohlobo lwe-exponent, besinothi u-5 yibase yethu ze u-y abe yi-exponent leli nani actually esifanele siyonyuse ngazo ukuze sifumane bani u-x. So u-x ke izawuba lelo nani esifumanayo xa sitheni xa sonyuse u-5 ngophawu engu-y. So le nto ungayibhala ngolunye uhlobo ke loba u-5 uze umenyuse ku-y, loo nto izawusinika u-x. Ndiyathemba soyiqaphela ngoku uba lo mthetho usebenza njani na. So le nto ithetha into enye nqwa, ifana nqwa. So ke uzokhumbule ke uba apha ngu-y i-subject of the formula, ze apha ibe ngu-x intoni i-subject of the formula okanye eyona nto ebekwe yodwa ecaleni. So uzukhumbule ke uba ezi zinto ziyafana ngohlobo xa ibhala ke kwii-logs ithetha ukuthi u-5 umonyusa ngabani ukuze ufumana x, omonyusa ngo-y. Apha ke uthi ngubani u-5 onyuswe ngo-y sifumana u-x. So sike sisuse loo nto ke. So apha kaloku uzikhumbule uba besicela uba sithini, sibhale igraph. Ngoku ke into esizawuyenza ke kukubeka izinto zethu kwitafile ethile kwitheyibhile ethile, sibeke sijonge ke unxulumelwano lwezi variables zethu. So sino-x no-y and uzukhumbule kaloku uba sizawuthatha amanani azosinika mhlambi ke amanani azosinika igraph e-right okanye amanani apheleleyo okanye amanani aqwalaselekayo. So uzofuna uthatha i-x values apho i-power xa ufumana loo nto izobonakala icace gca okukade mhlawumbi ehlungwini. So into endizama uyitsho ke apha kuba ungacinga ngo-y ofuna unyusa ngayo mhlawumbi u-5 ngayo ukuze ufumane u-x ngayo. So ungacinga ngale ndawo elapha ezantsi ukuze ucinge ke ngamanani apho u-x azophuma khona. So sifuna icace ke uba xa sibhala ngolu hlobo u-x wethu yi-independent and dependent ibe ngu-y. Kodwa xa sijonga kulena kuba kaloku sawuqonda uba ngu-y owenza uba sifumane u-x. So ke ngoku ithetha ukuthi u-y wethu fanele simkhethe kakuhle. So ndizawukhetha ke apha amanani athile kuba kaloku ukuze sifumana o-x abalungileyo. So masithi sino-5 onyuswe ngobani, sawuthi u-5 simanyusa ngabani kanene kuba kaloku u-5 ngu-y wethu. So negative 2 power ngendibhala linye nani ibe ngu-negative 1 ibe ngu-0 ibe ngu-1 ibe ngu-2. So qabela kumanani wethu ayahambelana okanye abaleka kakuhle xa uyijonga yabo. So yile ndlela sawuyenza ngayo ke lo kuba kaloku sifuna ufumana u-x naye abe linani elilungileyo kanje ngalana. So kaloku usukhumbula uba eyona nto sisamuyenza apho kuba sitheni sigrafe ilog yethu. So kuzawungubani u-y xa engu-negative 2 uzasinika u-x ongubani. So uzasinika u-x ongu, so 5 to the power negative 2 uzasinika u-1/25. So uzasinika 1/25. So naxa uphinde ke uyisemva ke ungayibona uba u-log base 5 of 1/25. So yeyiphi le power esiyonyusa ngayo u-5 ukuze sifumane u-1/25? So izawuba ku-negative 2 power. Okanye ke ungathi 5 umonyuse u-negative 2 uzasinika u-1/25. So ezi nto zithetha into enye nqwa xa ungaxokisi. So masike senze enye ke. So uzukhumbula uba ngubani u-5 umonyuse ngo-negative 1 uzofumana u-1/5. So xa siphinde siyoyifaka kule yayethu yokuqala engundoqo ithetha ukuthi u-log base 5 ka-negative ndizama ukuthi yabona kubogqwala phela phaa. So i-log ka-5 of 1 over 5 so ithethe ukuthi yeyiple power esanyusa ngasiphuma no 1 over 5 so ofana siyenyuse ngo negative 1. So kubani ke ngoku xa sithatha u 5 umanyusa ngo 0 uzofumana u 1. So a relationship yethu kanye unxulumelwano ithethe ukuthi log to the power 5 or log base 5 of 1 uzasinika u 0 kuba lo 5 umanyusa ngo 0 uzofumana u 1. So masike senze ezi zimbini zokugqibela. Xa si u 5 simanyusa ngo 1 sizofumana bani u 5. Uqophendo uyifaka phana izofana ba ngu log 5. So u 5 simanyusa bangu zifumana u 5 sizofumana u 1. Lanti pomba ekuqaleni. Ekugqibeleni ke ebe ngubani u 5 to the power 2 sizofumana u 25. So uzayicinga ke ngokwena uba kubani le power first onyusa ngayo u 5 kuze sifumane u 25. Ucinge lo power uba ngubani ngu 2. Uzukhumbule ke uba into esamuyenza apha kujonga i-inverse okanye uguqulelo lalanto ebhalwe phaa kuze sifumane lena elapha ngaphantsi ke. So ithetha ukuthi ngoku loo nto sifumana ox bethu abalungileyo asinika oy abalungileyo. So into endifuna ikhumbule ke kuba mhlawumbi obungaqala nojonga amanani ngo-x uze ufumane u-y kodwa mna ndikhethe uba ndikhethe o-y bam bengamalani alungileyo ukuze ndifumane o-x bangapha ukuze ndizokwazi uthini uyenza ngesandla. So masike sibhale ke le graph yethu ngakwale tafile sizobe apha so uzaqoba u-y usuka kwani ku negative 2 ya ku 2 ze x enaso ku 1 over 25 aye ku 25. Qaphela ko x bethu bonke ba positive so y axis nguye yedwa ona manani a negative so apha ke sibe no x wethu sibe no x wethu nje ku x ke lona x axis uzokhumbule ke y iqala ku 0 aye ku positive 1 aye ku positive 2 aphinde y wethu aye ku negative 1 aye na ku negative 2. So kwi x axis so zonke zi positive zakwenza ke ukucinga uba kutheni le nto idomain yalapha mhlawumbi ke ungathi idomain yalapha i-positive. So uzukhumbule uba noba singazama ofaka apha amanani ku-x wethu, I mean ku-y wethu, noba ungafaka ap power ku-y wethu, sizofumana ubani u-x or negative. And I mean sizofumana u-x or positive, kwaye u-x wethu akasobe abe nguye u-zero. Angamncinci kakhulu ingathi uya ku-zero, kodwa asobe ade abe kubani, ade abe ku-zero. So ayikho, noba ungamunyusa ngobani u-5. Asobe aphume ubani u-zero okanye amanani a-negative. So ithetha ukuthi u-x akunokwazi uba ngu-zero kwaye u-x akasobe abe negative. So i-domain ke ngamanye amagama ke, so i-domain ke ithetha uba u-x fanele abe ngaphezu ko-zero. So i-domain yethu, i-domain ithetha ukuthi u-x fanele abe ngaphezu ko-zero. Noba ungaphezulu kancinci abe ngango 0.1111 kodwa kufanele abe ngubani, abe ngophezu ko-zero, angalingani no-zero kwaye angathini, angagqitheli kwi-negative. So masike nayo ke sibhalo x bethu, so ngu-5 10 15 20 no-25. So masike ke sibeke la manani wethu kwigraf yethu ke ngo. So uzokhumbula u-x xa ingu-1 over 25 uy ngu-2. So xa u-x engu-1/25th so uzosondela kakhulu pha ku-0. So uy yena ngu-negative 2. So i-point yethu ke izawuba phaa kufitshane ntoni ne-y x. Ayidanga yafika kuba kaloku uzikhumbula ube ndithe u-x wakho akanokwazi ude abe ngubani, abe ngu-0. Ngoko uzoyibona iphaa, so ngu-1/25 no-negative 2 uphaa kulaa ndawo. Khumbule ke uba u-x xa engu-1/5 loo nto ithetha ukuthi ke uthe qelele nje ukuya ngapha ngasekunene okanye ngaserayithi, So it's about pi, and it's equal to, so 101 over 5, negative 1. Upon kumbuleke, how x way 2 and 1, y way 2 ngu 0. So, nantika way 2, okay. 1 way 2 is about pa, 0 abe pa. So, u x play ngu 5, u x play ngu 5, x y. I mean, u x playing 5, y way 2, kubani, 1. So, is about pa na yona, is about ngu 5, 1. Njengula shop. Kwa ye, xa u x engu 25, y ngu 2. So, xa u x engu 25, y way 2, kubani, ngu 2. So, lena, is about pa ngula shop. So, is about 25, kunye, no 2. So, singacho kengu stibani, singu points zetu. So, fuma na graph yetu yandoni ya logarithm. So, stibani sake, ngalombalo pink. So, x, uyambono, uyeba mnini, ayeba mnini, koto yena, uy, uya ku negative infinity. Okanye, uya isia ku negatives, as big as ants, tau x, esia ku zero. So, ulokombula, kiba, u5 ngamfumana ngabani ukuze ufumane 0.001. So ingayinani eli negative kakhulu elo ukuze ufumane approach u0. So londo sikungayidibanisa ngolu hlobo izeke ibe bujika siya ngapha ngasekunene ngolu hlobo. So uzoqaphela kuba lento nqwa ithetha laa nto. So le nto iza kwehla yehla yehla isondela kwintoni kwi-y axis kodwa ayisobe ize ithini ichike okanye itatshe i-y axis yethu. So iba kufitshane kakhulu kodwa ayisobe ide ifumane.